Siyakwamukela kulo mbukiso malungana ne-corona phecelezi i-COVID-19. Ngokwazi amaqiniso ungakwazi ukuthatha izinyathelo ezingakusiza ukuzigcina uphilile. Ngenyanga ka-December enyakeni ka-2019, abantu baseShayina bangenwa isifo esingaziwa esihlasela amaphaphu. Ngesikhathi ososayensi bezama ukusiqonda, lesifo sabe sesenabele emhlabeni wonke. Uphenyo lwaveza ukuthi lesifo sibangelwa yigciwane elisha elibizwa nge-corona phecelezi i-COVID-19. Amagciwane e-corona awumndeni omkhulu wamagciwane adala umkhuhlane ohlasela amaphaphu. Amagciwane e-corona abangela izifo ezinamazinga angafani kusukela emkhuhlaneni ojwayelekile kuya kwezifo ezinzima njengesifo sasenhla ne-Afrika esihlasela amaphaphu esaziwa phecelezi njenge-Middle East Respiratory Syndrome noma i-MERS. Kanjalo nezifo ezinhlobonhlobo ezihlasela kanzima emaphashini ezaziwa ngegama okuthiwa i-SARS. Izinsolo zithi kwaba khona uguquko kwigciwane elithwalwa uhlobo oluthize lwamalulwana aseShayina elenza leli gciwane lakwazi ukugasela nakubantu. Leli gciwane uma selingene kumuntu libizwa phecelezi ngokuthi i-SARS-CoV-2 noma isifo se-COVID-19. Kulo mbukiso, leli gciwane sizolibiza ngokuthi i-corona. Leli gciwane lisilimaza kanjani na? Umzimba wethu wenziwe izinkumbi nezinkumbi zezakhamzimba ezibizwa ngokuthi ama-cells, eziqhamuka ngezakhiwo nezilinganiso ezingafani. Kunezakha ezenza umsebenzi wamasosha emzimbeni, izakha zesikhumba, kanjalo nezakha zamaphaphu. Igciwane le-corona lincinyane kakhulu kunezakha ezisemzimbeni yethu. Igciwane lakhiwe ijazi elizivikelo, imiyalelo yokulicija ukuba likwazi ukuzandisa ngokuziphindaphinda uma selingene emzimbeni, kanjalo nemicibisholo eliyisizayo ukuba likwazi ukungena kwizakha ezisemzimbeni yethu. Igciwane le-corona liyisithutha, alikwazi ukuzandisa ngokwalo, kudinga ukuba lingene emzimbeni womuntu ukuze likwazi ukwenze njalo. Izakha zinezingidi ezokuvikela ukuthi amagciwane angakwazi ukungena kuso. Kepha imicibisholo ye-corona injengokhiye abakwazi ukugqekeza lezi zingidi ukuze igciwane likwazi ukungena kwizakha ezisemzimbeni. Uma selingenile ngaphakathi kwezakha, libe seliphoqa imishini eyakhelwe kulo noma kuzo izakha ukuba ithobele umyalo ukuthi akwandiswe i-corona emzimbeni. Emva kokuzisabalalisa emaphashini, emphinjeni nasemakhaleni, lezi zinhlayiya zegciwane zibe sezixubana nezikhwehlela kanjalo namathe. Uma abantu bekhwehlela, bethimula, bekhuluma noma becula, bangakhiqiza amaconsi amancinyane ngokuphefumula. Ngisho ungakuzwa ukugula emzimbeni, uma une-corona emaconsini waphefumulayo, ungawudlulisa umkhuhlane we-corona kulowo oseduze kwakho. Uma umuntu esengenwe yileli gciwane, ethinta ubuso bakhe, bese ethinta izinto ezinjengesibambo sokuvula umnyango, angasulela igciwane kuleyo nto ayithintile, engagcina isithintwe omunye umuntu. Bese idlwela kanjalo-ke i-corona emehlweni, emakhaleni nasemlonyeni. Umuntu osemusha, onamandla, abuye abe ngumqemane futhi usethubeni lokuba asheshe alikhiphe leli gciwane emzimbeni. Iningi labantu leli gciwane elikwazi ukungena kalula kubo, abantu abanezifo ezingomahlala khona njengo-BP, i-high-high, isifo sikashukela, isifo sengculazi, umdlavuza, isifo senhliziyo, esamaphaphu, nesesibindi, kanjalo nezinso. Labantu basengcupheni yokuphathwa yile sifo baze balaliswe nasesibhedlela imbala. Iqembu elelaphayo esibhedlela liyazama ukululamisa inhliziyo, amaphaphu kanjalo nezinso zesiguli kanye nokwelapha imikhuhlane ngesikhathi amasosha omzimba elwa negciwane. Kwesinye isikhathi, ngisho nakumuntu omqemane, amasosha omzimba kuyenzeka athathe ngesincele ekulweni naleli gciwane. Lokhu kungabeka impilo yesiguli engcupheni. Alikabibikho ikhambi le-corona noma i-COVID-19, kepha odokotela bayazama ukunombola amakhambi angasiza ukululamisa iziguli. Abantu bayelulama kwi-corona uma amasosha emizimba yabo egcina ngokuphumelela ukuxosha igciwane. Umzimba uyakwazi ukulikhumbula leli gciwane ukuze kuthi uma ogulayo eseluleme, igciwane libuya ligasela okwesibili lingaphumeleli ukumgulisa. Ososayensi bajahle kakhulu ukuthi kwakhiwe isivikela corona. Isivikela zifo phecelezi i-vaccine iqeqesha umzimba wakho ukuba ukwazi ukulwa nanoma iluphi uhlobo lomkhuhlane. Ngokujova abantu ngesivikela gciwane, ososayensi bahlose ukuqeqesha amasosha omzimba ukuthi akhawuleze ukuyinombola i-corona njengengozi. Ngale ndlela uma igciwane liphinde lingena emzimbeni, amasosha omzimba angalinombola maqedane alisobozele masinya igciwane ngaphambi kokuba umuntu agule noma alidlulisele kwabanye. Wazi kanjani ukuthi usunawe i-corona noma i-COVID-19 na? Izimpawu ezijwayelekile ze-corona noma i-COVID-19 ukushiselwa umzimba, ukukhwehlela kanye nokunqamuka kokuphefumula. Ezinye izinkomba kuba ukukhathala komzimba, ubuhlungu bomphimbo, ikhanda, ubuhlungu bemisipha namalunga omzimba, ukuvuza kwamakhala kanye nokuhluleka ukunambitha noma ukuhogela. Iningi labantu abane-corona noma i-COVID-19 baba nezimpawu ezingatheni, kanti kwesinye isikhathi bangabe namuntu, futhi balulame ngokushesha. Indlela ongaqikelela ngayo ukuthi awungenwa ile sifo, ukuhlolwa ngobuchwepheshe basesibhedlela. Olunye uxilongo lubandakanya ukuthi oqeqeshelwe ukuhlola afake uvolo ekhaleni lakho ngothi lwakhona ukuze athole isampula. Uma usola ukuthi unayo i-corona noma i-COVID-19 kepha ungadingi usizo oluphuthumayo, shayela udokotela wakho ucingo noma uthinte umnyango kazwelonke obhekene nokunqandwa kwalesifo ngenamba yabo ephuthumayo ukuze bakululeke ngezinyathelo okumele uzithathe. Phuthuma uye esibhedlela uma ngabe ukugula kukubhidlangela noma uhlaselwe ilezimpawu ezilandelayo. Ukuphefumula kanzima. Ukuguquka kombala wezindebe zakho noma wobuso ube luhlaza okolwandle. Ubuhlungu noma ingcindezi esifubeni. Ukuphithana kwekhanda. Ukuhlaselwa ubuthongo obuxhakile. Zama ukuthola umuntu ozokwazisa umnyango wasesibhedlela obhekene nezigulo eziphuthumayo ukuthi usendleleni ukuze kuthi uqambe uyafika khona sebekulindele. Ngaleyo ndlela ukwazi ukusheshe uthole ukusizakala, kanjalo uvikele ukubhebhetheka kwalesifo nakwabanye. Into okumele uyiqikelele ukuthi alikungendeli igciwane nanokuthi uyakuvikela ukwanda kwalo. Lokhu ungakwenza ngokuthi umele buqamama nabanye abantu, ugqoke isivikelo somlomo samakhala phecelezi i-mask, ukugeza izandla ngokuphindelela, ukugwema ukuthinta ubuso, kanjalo nokuzikhipha inyumbazana emphakathini ngokuzivalela egumbini lakho izinsuku eziyishumi, lokho kubizwa ngokuthi i-quarantine. Manje ake sibheke izindlela ezijulile zokuvikela ukwanda kwegciwane le-corona. Malungana nokumela buqamama kwabanye, umnyango obhekene nokunqandwa nokuvikelwa kwalesifo waseMelika ukuthaza ukugcinwa kwebanga elingangengalo yakho iphindwe kabili phakathi kwakho nomunye umuntu. Uma umele kude kunabanye abantu unciphisa amathuba okuba igciwane lihambe ngomoya lize lifinyelele emehlweni, emakhaleni nasemlomeni wakho. Ngaphandle kwasendlini, labo abake bazithola beseduze noma bedla ukudla, noma bezithola besendlini eyodwa esikhathini esingangehora noma ngaphezulu nomuntu ogulayo, njengasezindlini zokukhonzela, ezokuzivocavoca noma ezindaweni abasebenza kuzo, basengozini yokuthola leli gciwane. Uma kunesidingo sokuba uhlangane nabanye abantu, kungcono nihlanganyele emnyango, ngoba lokho kungasiza ukunciphisa amathuba okungenwa yigciwane. Ukufaka imask emlonyeni wakho akusho ukuthi ungabe usaqikelela ukuthi uyaqhela kwabanye abantu, kepha ukusebenzisa lezi ndlela kanye kanye okunegalelo elikhulu kunokweyama ngeyodwa yazo. Imask inciphisa ukwanda kwegciwane ngokuvikela ukusabalala kwamaconsi asuka emakhaleni. Nabo ubufakazi obuqandekhanda bokuthi imask iwusizwa ngempela. Enye indoda yayisebhanoyini amahora ayishumi nanhlanu isuka ezweni lamashayina ilibangise ezweni laseCanada edolobheni elibizwa ngeToronto. Yayikhungethwe umphimbo omile futhi igqoke imask khona ebhanoyini. Bonke abantu abangamashumi amabili nanhlanu ababeseduze nayo ebhanoyini bahlolwa batholakala bengenalo igciwane lecorona. Abasebenzi abaluka izinwele basendaweni ebizwa ngeMissouri eMelika, abasebenza bephethwe icorona, babaseduze namakhasimende abo ayikhulu namashumi amane. Isikhathi abasichitha nalamakhasimende saba isigamu sehora. Bonke ngothi lwabo basebenza begqoke amamaski. Akekho noyedwa kumakhasimende abo owahlolwa watholakala enalesifo noma owagcina egula ngenxa yecorona. Uma ugqoka imaski, qikelela ukuthi ihlanzekile nokuthi awuwathinti amehlo akho, amakhala, umlomo, kanjalo nemaski uqobo layo ngesikhathi usayigqokile. Ukugeza izandla zakho ngensipho namanzi kunegalelo elikhulu ekubhujisweni kwegciwane ngaphambi kokuba lingene emzimbeni. Uma ungenayo insipho namanzi, isigezo sesandla esithakwe ngotshwala singasetshenziswa. Lesi sigezo sibuye sibizwe ngokuthi sanitizer. Uma usola ukuthi usunayo i-corona kepha ungabangwa nezibi, shayela onompilo ucingo noma ushayele inamba yakwa-COVID-19 kazwelonke ukuze uthole ezinye iziluleko. Abantu abaningi bangalulama besemakhaya ngaphandle kokubona udokotela. Abantu abagulayo kumele bahlale emakhaya noma bazigqume ezindlini zabo izinsuku eziyishumi kusukela ngesikhathi bezwa izimpawu zokungaphili ngaphandle kokusebenzisa imithi yemikhuhlane. Ukutheleleka ngalesifo kwenzeka emakhaya, ingakho kubalekile ukugqoka amamaski, ukumela buqamama nokusula konke okubambekayo endlini ngendwangu ehlanzekile, kanjalo nokuqikelela ukuhlamba izandla. Ngisho ungenza konke okusemandleni akho ukugwema igciwane lecorona ukuba lingakungeni, usengawuthola umkhuhlane. Ingakho kubalulekile ukucabanga ngezindlela ongaqinisekisa ngazo ukuthi igazi lakho lihlezi ligeleza kahle emzimbeni, kanjalo nokuphefumula kahle, nokuphila kwamasosha akho omzimba, kanye nokusebenza kahle kwezinye zezitho zomzimba wakho ezibalulekile. Uma kwenzeka umzimba wakho uzithola usubhekene nempi naleli gciwane lecorona ezinyangeni ezizayo, kubalulekile ukuhlolelwa izifo ezinjengesandulela ngculazi, ukunona noma ukukhuluphala, isifo se-BP, isifo sikashukela, nokuphuza imithi kadokotela ngendlela. Gcina umzimba wakho ondlekile ngokwenza izinguquko kwindlela ophila ngayo, njengokuyeka ugwayi, ukugwema ukusebenzisa izidakamizwa noma uphuzo oludakayo ngendlela enobungozi. Kanjalo nokugwema ukudla okunamafutha nokudla okwakhiwa ngemishini phecelezi processed foods. Ube mandla ukusebenzisa ukudla okuphuma emhlabathini. Ushukela unciphise ekudleni kwakho. Uqikelele ukudla izithelo, uhlaza noma imifino, ubhontshisi kanye nokolo, kanjalo nokuqikelela ukuthi uyazivocavoca. Isifo se-corona sikhungethe umhlaba wonke. Sonke ngabanye singabamba iqhaza ekuvikeleni ukwanda kwalesifo. Ngokulandela izinyathelo ezicaciswayo kulo mbukiso, singasiza ukugcina impilo yethu neyemindeni yethu kanjalo nabangani bethu iphephile. Ngokubambisana singalinqoba leli gciwane.